ingorane zimwe zimwe zagiye zihaba ukumva bamwe bamwe bagiye barutira amahera kuri ya konti kandi batabwiye abandi babanye ibyo biramutse bibaye umengo uba wibagiye gatoyi aho mwashi aho mwavuye naho mugeze kugira ngo irya sosiyete koperative ihabe kugira ngo mushobore kurimira hamwe muca mwembo mamazi bagiye ubundi abandi bati baza kwesikoroka bamwe bamwe bakesikoroka abandi muba muri bajya musangiye komite none wewe aho uributse uribagiye ko irya nzira mwaciyemo ari ndende kujya murinde mushikaho mukora sosiyete koperative none mwishitsemo karabaciyemo ngo muce mutangura bamwe bamwe guswahira abandi niko umuntu bivuga kwisukuruka abandi none nca wumva ko umengo hari akantu bamwe twava ngo barabyumvise uca umengo hari ikintu umengo batumvise ikintu kijyanye n'ingene ibyo bintu baronse batamye baronse barushe ku mengo harageze akantu kabagize akantu kabacamo bakarekura gatoya icyo nacyo ni ikibazo nabonye hakaba abandi bagira gestion itaboneka kuza kugera sosiyete koperative bagasanga kubikora umengo bipfutse ikoti kugira ngo ibyo bariko barakora ntibiboneke kandi bari kumwe n'abagenzi babo murumva icyo nacyo none ya ntumbero twari twihaye ya ntumbero mwebwe mwari mwihaye kugira ngo sosiyete koperative zibe ijisho zibe intango y'iterambere hariya ku mitumba murumva nimumva ko riba ritakibaye nimumva ko muba muhushije nimumva ko inzira y'intumbero twari twarahanye muba muyihushije mugaca ku ruhande ibyo nabyo ngaca ndamuhavugane none uribuka aho twavuye kugira ngo turinde dushika none wowe muri gestion uciwuza kugira ibintu ngo ni ibintu by'iwawe muri famiye nk'uko umengo na kibare kawe nk'uko umengo na kandi usangira n'abagenzi kugira rimwe na rimwe mukora ibyo mwishaki murumva ko nawe utari kurumva aho iyo nzira twaciyemo uko ingana hariho abandi ngo bagiye baragabangana barakabangana amahera ya leta erega ijya n'ingurane babahaye mugambwe mu gihe mutarayishyura ijya ngurane amahera abandanya ari ya leta none mwebwe mwarubahutse murahamagarana nk'abantu nkabagaha bajama ati ndaguhe veni nawe ndaguhe disi ayo matora ngende twiyungukira n'ibiki none mubikora mwaribagije ko muzobibaza aha mwaremeye murabikora muzi ko hari abantu benshi funikira abakontorora anakopira abakontorora twebwe turabakontorora aho wewe warirengagije wahumiriza kiroho kiroho ugenda ushyiramo amaboko muragabana urashobora kuvuga uti ati bwari ubukene mukagahangana mwenyine mukagahangana mwenyine muri komite none abandi nabo batari muri komite mugabo musangiye ishyirahamwe none we nta bukene bari bafise icy'ubukene rero si cyo mugabo ako ni ka gatima nyine twashatse kugira ngo turwanye agatima ko kwikwegera ko agatima ko kutiyumvira abandi kuko bene ako gatima ntigashobora guteza imbere icyo ari cyo cyose washobora gukora muze mubahamagare mubabwire batange indishi y'akababaro kuko murumva yuko ishyirahamwe sosiyete koperative bari barimo bakayihombya nta cyakozwe icyo gihe cyose bake batanga n'indishi y'akababaro mwebwe bazobabwira bo nyine bakavuga icyo mutanga kuko ibintu nka bene ibyo umutima nka bene uwo ni ukuwuhasha ntidukeneye gukwega ibirenge cyangwa tubandanya twiruka kuri abo bantu b'abanyamakosa babanda nyabakora kuburyo aya ma societe cooperative atateri imbere oya nta mwanya dufise bwo guta hariho abandi twumvise badafise ububasha buhagije bwo gushobora kugera societe cooperative abo bantu bafise faiblesse donc nous kuvugabo samakosa bafise mugabo nububasha buke kubera kumbure ubuhinga bwo gushobora kugera ayo ma societe cooperative abo bantu baronswe inyigisho anacop na phonic muzoce mugabangana ingene muza kubaha inyigisho kandi uretse nabo n'abandi bose bazozikenera inyigisho de gestion